Sema kitu gani maana sio tunaacha na mangoma wangu asiye. So na next year nini?
I wanna love you.
Acha na sema kitu ajabu sio na next year ngoma nini sasa?